Yahefo papa bi yensa mamu nyina akwa ba biemu emfa mo emre nyansapo dwumadie so YouTube ana yidi dwumadie se de de bia ye kanu no ya no wa share no wa like no wa subscribe na odi amaye e bosha ye share mo se afi ye ntoto ne yemase ne yeguso a yekremu a enya de ebejeja ye hokra san se opem so adi ka amaye vim edika wose maye nsuro bia edika wose wono kra no wochi obi a oyi ohufuo ana wochi obi oyi otro no kure ana yenso nyansapo yedi bedi adwumadi yedi kan mu amohwe ye no mahu ebra yedi Asantehemaa nana Konadu Yiadom otoso miensa ekwan ye fa so amamre ne amane yedi bedi ade na ohwe nyansapo ebra edi kan ya yenso enya akwanya na yedi ni di ade wi ye no no yeni ni hia ye dwabo ase a eye Akwasidae kra no no eno eni eno ho fanyini ana ye kaaka ye ho kakra no yedi kaaka je mse nya me Yiadom a or the four bosomino, need die, you remember the kind ye, the bequa charcoals in Lunciana dear. A Asantehemaa ni Ghana memu had ye, grew any anywhere, Sansa ye betra Asantehemaa mammani abaquasum, or bedinin fins ye tosunum, ewa honomo, na yen sia dea kakra, ewa hasi, na fe yon quayenim. One more mabidi a dear Eddie Ebesis amri ye nono. Yen she, Asantehemaa ni yemu bobu dina na yenko. Edi kaka one movie yani adi umbidi yewo diye eche munu. Ti unye biya wuti miyako na wako shwe nonso. Wedi yemu bobu dini keke na yako yenim. Nana nyako kusi amwa one wabaya di udikain. Nana inketia intim abamo. Nana ekwe free ye. Nana Konadu Yiadom udikain. Nana akosuya adoma. Nana amasewa. Nana yedu fie. Nana efia sapon. Nana efia kubi odikan nana ya echa nana Konadu Yiadom toso mienu nana amasewa nyako nana efia kubi sewa ampem ena afi mprempren fonyine etwa guye eye nana Konadu Yiadom a watoso miensa eno na mohwe yi ti se mohwe a Asantehemaa nyansapo edumadie so no ye kire mu e ma ye ka kire mu se Asantehemaa etna sekum na Asantehene etna pakem so se ka krebi ene dasiku ene pakem so mo hwe Asantehemaa die ya ai ne sase bia ku sabia kronto pata nechi ne to ho no so hwe animu na sa ne tie uko echi no so sa pepepe ene tie na pakan no 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 ya na ya ye ne se kodo a ye di esi suo so kan se su chema no no enso we ne de ndie nte se kodo e kwa de de danchen ya sabia ku sabia kronto Asantehemaa ba utimi hu ne nan nanso akono akono a egu na cha cha wana sana hene mapapa bi mu a edisi fom ahwe Asantehemaa redi ekura no a na yesɛ bɛka sɛ obɛbunu kura yenso nimfie kɔ nkan pa edie na ekura no nema ba na aba ne bi mpunya na omu di ekura sɛ Asantehemaa no ampa amamre ne amane eye adwuma ampa a kyesɛ nini wo no enya sempeto a ɛno ama ne nsa so no as a santing in so dear, what snap a camera, whom moon and answer, no moon and paboa, a seno, no moon and now sending citiano, ten son siaka cra, a dante mono, and no, and na match the moon, el hono, to me and shannon sopa, e sicum and what's not, a santing in at snap a cam. A double dica cra, a ne yakosi de, a bread in di at yeno, and no, no. Some days I was sure was sick from effin is secunum. Ah, baby, I know didn't eat and no. Eye Asantehemaa ebi awote eye simpie so wo na wo koma na ade toche na one ne ba won modin kita ho so hwe abra Asantehemaa bedu Asantehemaa enim Asantehemaa bedu Asantehemaa enim bia no no ode ne nsato ne nsa yemu a ya na eche kakra modin kita ho ebi wa bon sa Asantehemaa wo hin ni bodua ne sa bon sa bon sa Asantehemaa no no so dada ne ho dada no te wo tren ne nsa wo no so wotene nsa wono so wotene nsa wono so a sebe enye ntokwa ene enye atemini eya amane ne amamra besisa mi nsa ntrofo en kamra no na se afide ni ntimi nya nu honmo e ma yen hu nsa mpote aya na wonmo eka ewo sami mpanyimfo no ana yese ye bedwa bono ase ewo honmo a bo mu nyina ebehwe ne abeboa ne ama opunso ade toche ewo enunti na eno eno no na nyansapo yade mbesi hanomo na afia ya toaso ya chama bose ojefo boso men February 1st edikosi dinsi anje de bekoso asante ma bia ye de mama midi ene ebusu ya pani owusu adwimi subscribe na share na like if amaye
I am a phone and no di animo ask camp for so or ka ho as I mere washan battery kuntuma na sika e kura no eh na na mako adu yadom
say say no no sante ma baby odi na ni a chire mu no no ai gana man panini se wo hwe wo mu a abakwase mu ni amamre mu a se wo mu adi die no 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 e be boss e bra ye de ye fani se na na dan ko kufu adu e be di ade se gana man panini no sabre na mu ena na Asante ma na na kredi yadom tiese ni woko na akwakochia mampenyini ah eno so akono yi na efe mama yehwe e ma rimfi se onsi form ati apakan mu a na ohujano ohimnensa e de achente sori ahun mampenyini so ama nensa so ama mpenyimfo eka no ama no wo mensa so odu ho no wagina kakra nse woni ne e de asa ene ne kasa yese obojichi e kasa e chele nchema wote na kasa bebuo mu tieno no yamfa munsi ano mo na yensoro subscribe na like na share famai jawadwen chire da bia mekenka madwen chire ni bipa e bua pa yamfa munsi amidi ene ebusu apani owusu etiumi e ma momo ene hwe ma bye
ni aho brasi e kwanso e tira santia mamre ani asanti ani die ni bua ye wo de ma ye hema ah ye samre era na atuma hema wa kire wie ahoko samre omotu aso ohefo ni ahema afo no tuaso omochi afefefe ah omochi afefefe ah samre mi huse ye nana ah nana amachi bare oye duru abachi afo mamse nana ta sen yima ahema afo ne hifo bibiba mi tivi fom nyira di ntutubia omunyira wo ha na na kokoben ana na patase na na aso ase omunyira omoti adwo fefefe a omobu amadwuma die na akoso fefefe na akwaside di kan ah sa na ye na na odaso ah na na ye bua ono so e wo ha ah mre ye na asire so hema sate ma asia me hene jina dwom eye wo hwe abrefre ye wo sue ye wo jina ho ye ah wa ye na Asante hima statue ah wo de bre ye wura eye na no akude twa mu no ye de wo de wote kokos wo de e ba e bre no na se ene ya kwaside ID kan e wa afi mu a eye na Asante hima statue wa wa ye no akre wo hwe dwumadie na wa bon ho modin ye pa ah wo de bechre ye wura na che se yes, let's say you're not an Edin Pibo, a bit tired of Free China, Nimdi Crano, no, what to me a peja. Now, what the other was anti mine, the gun of mine, I'm a gun of mine, as anti mine, Tumpon, I found it to my paper. And Sam Reuven of Freya, would you know, Juma? Yeah, Nasanti Master Two. Oh, no, now, why, yeah, Nasanti Master Two, our dear Betrano. Ah, yes, I cray, I would know who you crested to one a year, yeah, I would free out of what? Yeah, Tafua, yeah. Oh shit, set you now why you not yes I cray nananomadum na chedie and ananomadum na chedie pa sumbo. Se wusha ah se wusha ah what dear ye nasanti man and I'm a quen do ya do man just say bull adrenin tias yeso and I know you could say what you radia by breno samri what de ye nana nana I'm a quen do ya domotosumi and sasanti him de ba abetren. Ai akura no yesere se nana no ini nanim no mo na chidom na nim dia ikura no no omunkoso na enye kese enipa bonifo biara ozi ogube hu akura yi nim die ai ikura no nti obeyo si akwan wona bra bom die ai obi na oton sa edishira ni busu eni eti yesere se nana no se motwem se kan ya mo fa nko nipa no so a mo fa nko nipa no so na akura ni no na die wo nana no ene otwe dia mponde adom no no what if I want Asante man, Ghana mine, now Ghana mine, two ponas and Timani din. As I did, I want the brussel, a brussel crown.